Master Music.
Fiji Pro Hitmaker.
Ingingo niyo yatumye chewe mindura imvugo nkakubwira ko ngukunda tarukingo rukundo twenga ndabe ehe mu mitima yacu huzuye mbyiro sabo twakunze agatima ariko batubwira utucacuro mu isomero ijwi mawe iwawe nibikabe usike mu kigo niwakwa mukeba ahibambe we nanje sizo siba kudatomeza muwawe mutima aburyo urukundo rwicira inzira kandi iyo kweze nirurandogwa niwe niyumvira uko njyanye uko mbyutse buri gihe nuzuye imikungugu ingunyuze ndi rubanda amazi nk'imyungu mu mwonga kana kanama numbira ndakuvane mu gahinga ndagutware mu ibenga ibenga ry'urukundo rwanje nawe ndagutware ku gatumba badawe n'amawe badushwiragize mw'imihezagiro ingo tubikore Sinifuza kukutakasa Sinifuza no kukubura Amosozi yonemba inimbika ndenga Mfati kiganzwa nunje kurea Murukundo twigire kure Ngamikazi wikirere chanje Ishwi mawe Iwawe nibikabe Usike mukigo Niwakwa mukeba Ahibambe we Nanje sizo siba Kutatomeza Muwawe mutima Ndakuvane mu gahinga Ndagutware mu ibenga Ibenga ry'urukundo rwanje nawe ndagutware ku gatumba badawe n'amawe badushwiragize mw'imihezagiro ingo tubikore